quarters, general quarters. All hands to your stations. Come, change course.
Water.
let it happen again. The deck is ablaze. Get a fire suppression team out there. We'll be right back. this defeat. Do you think they'll give us for this? We have 5 minutes left. Hurry up! Da 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 da